Yesu Menni Obiara ka Oh Menni Eh da wusu Yesu Menni Obiara ka Oh Menni Eh da wusu Metinia Menni Obiara ka Oh Manatia Menni Obiara ka wo merade Yesu Menni Obiara ka Oh Menni Eh da wusu Manatia Menni Obiara ka wo Metinia Menni Obiara ka wo merade Menni Obiara ka Oh Menni Eh da wusu Menni Eh da wusu Menni Menni da wusu Erade Yesu Menni Obiara ka Oh Menni Eh da wusu
Bible so wadu me nipa ode no to nipa so na ensiran kan oni kra ode no to onyan kropon so why now they want to no so ode no want to onyan kropon so ana ana se nipa enipa be ti make him hamo na the only hamo that any area de onyan kropon e bia oni adi wa ma no ne ana wo ka bi osika e to do want to no so obeti me awu obeti me di hamo enipa be ti me aso bo se otena na je bibi And so quiet, a bit my catch yourself, and so the problem is me and farmer. Now, the only member that any young crop on, or no, and then make come from the mouth. So, what the whole, and I want you all, and I would you know, make come here right here, small set, or no, they will need number that.
Metinia, Menni Obiara, come home, Manantia, Menni Obiara, come home, Merade. Menni Obiara ka Oh Menni Eh da wusu Menni Eh da wusu Oh Menni Menni da wusu Erade Yesu Menni Obiara ka